Zvinodikanwa naTenzi kuti titarande uye tive ndekukamba naye Oh!